Tuli kati ka kati sajja katonde kaine dobozi kati mu bato ote sagatu jo kubanga bana Uganda ekitufu mukimanyi nti embologoma eri emu mu Uganda As the guests arrive, yeah.